Hello.
Yeah.
Are you? Okay, thank you. My name's Jody.
Usekhona kanti ngithema ngikhuluma naye wavele wathi yena anytime nakusasa ukusho ngathi nakusasa ngathi ngikhambele kuyenzeke
kusasa
uyabona
uzula ngaza uzula uthe sizoyiqala yakasem uyiqeda kanjani ngoba ubhale ekhasini nami ngine ekhasi yini le nto ukuba kuthiwa ngiyedwa unayo nami naye
I have been a hundred years old
after the year.
I'm going to go to the house.